Fise umukiza tarikiza arakiza umukiza mwiza kora ngo ibinezereza nzizera umukiza kiza tawuhaririza atuza fise ubwizishusho nzizinezereza umukiza mwiza tanga mugwiza nungu kiza sinzo muta sinzo reka nzogumana na we uno munsi cyo turi siko tugere ikirenge mu cy'Imana yavutse ubundi bwo abavyeyi sivyo badusabiye je mama twara yanze na papa barambye ati twari twibaza yuko zotwenza abantu gusa twarifuza kuzoba umuntu akora ibintu by'amabarabara kuko twakuze twumva ari byo biteye imbere ariko igituma shingira intahe ku Imana ari Imana ikomeye itugira icishatse no munsi ndashima Imana ko ari abantu bamerwa neza kubera jewe akaba ari umujyango wa timu mutima tip tap tip you rera riru che cha chichu choche veva vivo vove tap tap tip tip tap rera riru rera biragyoshe kubona nabantu bakwanga batifuza iterambere nibo batuma wiyumvira ati hame 6 yo hera chamfa nakayonwenga inabidi nitumike hadi mwisho
hadi mwisho bantu bimala twebwe twanswe guhera kera mutima zurababwira twebwe twanswe guhera kera wowe wiyumvire mutima kwishuri baratwandika mu bavuze kandi twasivye
twasivye
wowe wiyumvira ivyo bintu
cyari kintu gitangaje cyane neza cyane
hari kwanga rusumbuka
umuntu ashobora gufata decision yo kukwanga agaca fata atahuza abandi batabizi kugira ngo nabo bakwanga kandi cyo mwafuye wewe atari cyo mufana abo bantu akaza kubatahuza ico batatse
bavyita urwango rw'ubwirano
urwango rw'ubwirano
ngumuntu uramwanga atacyo mufa
yego
ivyo no se vyabaye
Nivyaba.
Urabizi.
Neza cyane.
Subizi none.
Ndabitele nitaenda na Yesu.
Amen.
Sitamu acha nitaenda na yeye tu.
Amen.
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 Oh amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen. Twengana mutima edition ya kabiri kubera iki edition ya kabiri mu mwaka umwe.
Edition ya kabiri ibaye mu mwaka umwe kubera ko twarose abantu benshi baguma bayisaba bayireklama turakeneye kubona twengana mutima show turakeneye kwibona ubugira kandi
stage muri kumona Kigingi stage muri kumona Raure stage muri kumona Il the First Comedian
yego
stage muri kumona Gasore stage muri kumona abandi benshi cyane tubwire ya makolabo mu mazi misi mwigeze kutubwira navuse Gasore bivugana warabimbwiye ngo kolabo ngo ya wewe ngo na Gasore wewe na na Il the First wewe na Kigingi nabandi twitege ko uwo muzi dushobora kubara kantu gakomeye kadasanzwe ujya muzi. Hello boys and girls, ni sera komezere sko kunde handa ubura kwari juste gale ke Adrian from Warsaw Black Man Edition ni Black Bendo camera with Ivan. Ndagura ti ntiwagire kugira subscribe kwa kuri ahandi agakengeri hagera kunyeruka click kugira ngo notifications zibanzanye zigushikira atakibazo na kimwe kwa kuri ahandi. Commentaires zanyu na likes ziratukubaka cyane. Ukarikumwe na Babylon mubwira ati Babylon Hoshi, ukarikumwe na Rasta umwana mubwira ati Tech 5. Bamwita Minan Jean Fleury. Entertainment ya mwise mtima rakomeje ndakura musa mtima
murakoze cyane
eh niza kumeze neza
tumeze neza cyane gose
yego na mutima yambaye ewana amanti sore amarori mutima turi muri sama
yego
sama ivuze iki muri kuri wewe
sama nibaza ko ni sama nyene yego aca no hindura kuca abantu bayise yego
harabavuze ngo ifi sama yarango buri muri sama Mwiyuta ya gira na hongu buri muchi Mutima mururo mwanya ni muki
Uyu mwanya Ndi kuisi Ego Visiga yao tukuichaye ni kulisha adedi pepe murundi
Kwa ndori
Hama homba ni mukanyosh Ego
Dura hindura
Sinda hindura Kwela na mvombona Ego
Nina mutima loko meje Igitera mwareko kugira Tukashwe kubona Hama gara kuri stage Besi uwe pastori bagenzi Jesse ari bwa mubone.
Natujari ya mbere vraiment. Twari tumaranye igihe kingana imyaka ibiri dukorana tuvugana kuri telefone naho nyene gake. Rero kumubona vyabaye umugisha kubera ko ari mu bantu batuma mba mutima. Irevre ndakora ariko kandi kintu hanini gituma mba mutima na ma video. Rero ni wabifashamwo kandi Imana imuheze agire.
Turacari ngaho nyene ako wazitubwire. Imyaka ibiri ukorana na boss wawe mutarabonana.
Yego.
Byari ibintu byoroshye mwahuye gute na pasteur bagenzi.
Ibyari byoroshye kubera ko abantu kenshi baba star canke abandi bantu muri rusangi mu byo bakora barakunda inyungu zihute ariko je twatanguye gukorana tutaranabonana ambwira yuko bizogenda neza ibintu bizokunda rero nani uyu munsi turi kumwe
yego imyaka ibiri mba nkeneye kumenya gantu gato aho tubwira sheshe ingere mwafatanye ni wamuzaniye projet gukina na cece ni ndundi mukaba mugeze kuri rya rwego abarundi babakunda cyane nka mutima ukaba ufisa fan bangara kujya cyane niwe agupropose arabona impano yawe
oya igihambaye singomba kuvuga iyo vyavuye igihamba cyuko dukorana neza wanashima murazi ko hari ibibazo byishimaze kubazwa ati mbega mu ndundu urahembwa ati canke ko ari kutogira channel ya YouTube yawe ariko nakunda kubishyura ikibazo kimwe aho mbaye nguwe neza niyo mpamvu nihuta kandi kino gisagara hari abagipanze ngo bafise amazu singombwa ko ibintu byacu bigaragara ku mwanya ego
mutima rokomeje ariko araza nini poem idasanzwe mu miseze Asras bikira guhayereje ingendeshwa
yego
tubwire ijya ngendeshwa vyari bivuze iki yabaye surprise cha mutima yarabizi ko yahabujya munsi
jewe twaravuganye hama biragenda kujya mwabibonye ariko kandi narabashimiye cyane gose kubera ko niteka ridasanzwe
yego nijya mbere mu Burundi tubonye ishira hamwe rigabira imodoka umuntu
yego
byagenze gute niyo bawe kwiyumviririye cyangwa nawe muri kontra niwe wabapropose
nibaza ko kujya nyene byagenze harabaye kumvikana kandi ntibayimpaye ngo barayingabiye barayimpaye kubera bazi icyo tugiye gukorana kandi nizigira ko tuzokorana neza n'ubutumananya dukorana neza yego
ama contrat uri kuraronga ama contrat menshi cyane
yego
turabona za assurance BK turabona za wasiri turabona nabandi bantu benshi cyane bari kwara guhurumbira nubwo nibuhe buhinga ukoresha kugira ngo ano mashira hamwe abandanye arondera gukorana nawe ga mutima
nibaza ko nta bindi special dukora nta bitangaza dukora kurusha abandi ariko n'ubuntu bw'Imana ufatanye n'ibikogwa kubera ko iyo ukora cyane njye abanyuma navuga ngo udakora nta kajye iyo ukoze cyane rero urajya
iyo umuntu ariko arakora abafise indoto ziwe izabona ko azoshika ko n'izindi abona ati cya izi kweri ziragoye ariko bimbaye ko n'oryoherwa
yego
ugitangura wari wize kuzogera ngaga mutima
murakoze cyane mu bisanzwe ngitangura kano kazi byaranzazanira ariko umwanya umwe ndicara ndatsinda ubwoba kubera ko umwasi wa mbere dufise uyu munsi ni ubwoba iyo nza kugira ubwoba ku bakomediye bari bahari sinari kuba mutima ariko iyo ukoze cyane birakunda iyo nza kugira ubwoba ku bintu byari bihari icyo gihe sinari kwitwa mutima ariko uyu munsi murabona ko biriko biraza yego
biriko biraza ufise ibyo umaze gushika ko ufise n'ibindi wifuza gushika ko nibiye bintu umaze gushika ko utari wizeye ko uzoshika ko kuvuga itangura
ikintu cya mbere na mbere novuga ko ntibaza sinari nzi ko nuhamagawe ahantu umukuru w'igihugu yicaye nka mutwenza kandi akanezererwa ibikorwa byanje sinari nzi ko nuhagarara imbere y'istade ya stade nkatwenza stade yose ikaryoherwa rero biri mu bintu ushima Imana kandi je ku myaka yiwanje sinibaza ko azogira igengendesha imodoka kubera nakure mu buzima butari bworoshye ntavyo nibaza sinibaza yuko nzoba nkuko ndiko ndabaho nico gituma nkunda kubwira abantu keshi tuyaga iyo umuntu yizigiye Imana iramucira inzira tugomba gushira ivyizigiro vyacu ku Mana kubera ko kwiyumvira yuko uzoba docteur runaka kwiyumvira yuko uzoba umuministre nibisanzwe ariko bitandukanye n'icyo Imana baravuze ku muntu uno munsi cyo turi ziko tugere ikirenge mu cyo Imana yavuze ubundi bwo abavyeyi sivyo badusabiye je mama twara yaza na papa barambiye ati twari twibaza yuko uzotwenza abantu gusa twarifuza ko uzoba umuntu akora ibintu by'amabarabara kuko twakuze twumva ari byo biteye imbere ariko igituma nishingira intahe ko Imana ari Imana ikomeye itugira icyo ishatse no munsi ndashima Imana ko ari abantu bamerwa neza kubera jewe hakaba hari umuryango wa timu mutima uvuga ati uku kwezi nzogura isabune hakaba ari abantu bavuga ati uku kwezi uko byogenda kose ibiro 50 byo mushere sinzobibura ngiye nishimira idasanzwe ku mana icumu niyo yokwiyemera ko si camaze cyangwa cyare ni camari yabandi ukaba ufise abantu bareka amasengesho yo bagasengera wewe niwe umugisha wa mbere dufise ku isi
turacari ngaho nyene ni na mutima twabonyera fo passe mu misi yeze yasohokanye na papa wiwe yari ryambere tubonye papa wa mushitse kumugaragara
yego ikintu cyose kigira intango niherezo kandi ikintu cyose n'umwanya wacu rero twari tugiye siko turayaga kubera ko umuvyeyi ni kirumara nongera ndamushimira kandi hama rero ndashira kuri stati niho nasanga ama media yabikoze yavyerekanye cyane ariko byose ni byiza
byose ni byiza tubwire mutama wa ubiya kubonye kwakira gute imuhira
yego
babonye impano yawe hari icyo umuvyeyi arakwibira akabaga kugira ati chapeti wese gukuruza barambiye ko yarameze nka wewe n'ukuri kose n'izo gukuruza garutse
neza cyane fose ne vyiza ariko kandi papa kwa nyakira nta kirahinduka ni kwa kundi nyene kubera ko umwana ntigera kuri imbere y'umuvyeyi ariko kandi ndizigira ko ari mu bandi arashobora kwikubita ku mutima ati umwana wanje ni wawe ndatwenza abantu kubera ko ifungurwa papa yangaburiye impuzu yanguriye minevare yanguriye ntiyambikije ariko yubatse 6 muri jewe kubera ko Juste Gaël icaharanira nuko yovyara umwana akamubera mwiza kubugiye je umwana arenganye abantu bavuga tujye umwana uramubona cyane we urenganye Juste Gaël avuga ati urya mugabo urya mutama muramubona se wiwe ni watwara banko buy note ni cyubahiro rero abavyeyi babariko bubaka nico kintu gikomeye cyane rero ni 6 ego nico gituma niruka cyane kugira ngo ngeraho papa tagize cyangwa yananiriwe kugira ngo tugara kaniteka mu muryango
bikomeza n'indi mpombe idasanzwe iyo umuntu arose amahera aca sanka mutima batagwe kuvuga ko siga wiyambiza mutima
aya ni nkuru kandi nta namahera ntayo gusa twebwe kubera ko tuba tubayeho dutwenza abantu ntushobora gutwenza abantu nawe udatwenze bisigura ko mu mwanya wose tubaho mu mahigwe tuba uturyohewe cyane tuba utunezererewe umunezero rero uratuma abantu basa neza nico gituma
rero mutima ririvye muri korale afise n'indirimbo ya hip hop ngo ari mu gusohora
oya n'amakuru abantu bavuga menshi ariko kandi Imana iduhaye iryo yerekwa indirimbo twayikora kubera tuba tuzi kwigarukana abantu benshi ku Mana
si rya mbere ukoze indirimbo
yego milele tele nitaenda na Yesu
amen
sitamu acha nitaenda na yeye tu
amen
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 oh amen
amen
amen amen
amen
ego ni indirimbo nziza itumirira abantu uko bojana na Yesu bojana n'Imana mu bihe byose yego
urafise indirimbo ya hip hop yangene kucishiza ko
yego
ya yindi ya fise umukiza tari kiza arakiza
okay
ba hey
birasanzwe fise umukiza tari kiza arakiza umukiza mwiza akora ngo ibinezereza zizera umukiza kiza ta uhaririza atuza fise ubwiza ishusho nzizi nezereza umukiza mwiza atanga mugwiza no gukiza sinzo muta sinzo reka nzogumana na we rero ni vina irimo zezeze fise umukiza tari kiza arakiza wakumvise
Wataika kandara kandi tutarashigira. Pya
Chep chap chip you. Re ra riru. Che cha chi chu cho che ve va vi vo vo ve. Pya pya pip pip pip. Re ra riru ro re ra.
Umura player. Haja ngo wigira ibyo ushaka.
Nigira ibyo ushaka.
Ushaka
ndabo mu pastor ushaka mu comedian. Shaka nkaba umuririmbyi shaka nkabo mukumva yere ikubera ko jewe uno munsi nimba ndi mutima narigeze kuba umuntu aserva mu kabare adodora impango murafisi yarara tuje kuba meneri yarara muduha umuciri
bijye warabikoze
twarabikoze kandi abantu nibagufata ukuboko ni byiza bizotuma urondera gusa abantu bagufashe nabe wewe wifata neza cyo gituma uyu munsi tura
ni na mutima tumwumva yaciye mu buzima bwinshi cyane nibihe bintu mutima wadusangiza abantu batazi kuri we
kintu cyame namera abantu batazi kuri jewe mu mwaka w'12 n'uw'13 nayize nkora mu kabare mu kanyo cyane bitwa kwiriba nahembwa 20000 ku ishuri nda 18000 imbere yuko nakukazi nabafise agasenke umukriyanyo ya mustera yisigaje naca shiramwo uwanyoye primus asigaje naca shiramwo uwanyoye neke nasigaje naca shiramwo tugakora ikintu bita rusasu ninzo guhinyoye ko rimwe wacu sinzira amasaha 9 narariye imisigazwa umwanya munini bajya abantu bari amafiriti bagatora papiye mushobora bakiyana guza bagashiramwo nkaguma nkusanya amagufa amamayonezi naratembeye za kinindo tudodora ku mpango tubaza ati mwoduha umuceri tukabamenera yarara tukaja kuri mena mu kanyoshi ivyo bintu byose izo njya twarasesa nk'ingunguru zitanu ziyarara bagaca baduha nk'ishashe ya rambo ico gihe ishashe zari zikiriho za rambo bagaca baduha umuceri umaze nk'indwi zitanu muri frigo mu kuwurya twawutandukanya n'ubucafu nk'isaha zibiri arako aho hose imana yabanye natwe ico gituma jewe umuntu wese ndamutahura narabaye mu buzima bwo gufyatura utafari duto duto aho ubudongo ubukura ngaho ugafyatura itafari kuri paf kuri pepe murundi niyo byose byaradukomeje nico gituma nigeze kuvuga ngo gutera imbere si gusasa amaguru isatu zigatondera ngo sabasenze cyane nabakoze cyane kuko gukora cyane bifatanye no gusenga imana ihaguruka igakora gusa ngomba kuvuga iki abantu bose bihebuye bazi ko bidakunda birakunda ndabira kubo byakundiye twebwe uyu munsi ari abantu nubataratahura jara abantu cako ndi mu modoka yugaye ukabazanya byagenze gute promosiyo yanje ku ishure nibatahura bivanye n'ukuntu bambona ishati ya uniforme kirato kimwe bigaheva bikanuka ariko turakora gusa twazigama ikintu kimwe twazigana tigiye kimwe imana izoca inzira bisiguri kuno musi ahondi jewe mbona yuko bivanye naho mbona imana igomba kushikana ni impulse hariho henshi ego
ni na mutima iyo umuntu ateye imbere baca bavuga ati nagwire nashinga umuryango maze kumva abantu benshi bayiguhanura kubwa yewe ko araguhanura ushinga urugo zijya manura uzakira gute
abantu bambwiye nshinga urugo ntahura mwo ibintu bibiri harimo abashaka kunterera ariko batazomenya inzu mbaye mu ngene imeze kandi mariage abagenzi n'ishuti kenshi irabaryohera ariko inyuma ya mariage ibihubamo ntibibaryohera urabaza ko umuntu agira mariage samedi mardi bakamufata ivyo telefone tugomba gukora cyane irevre mutima wanje urakeneye kubona umwana ampamagara papa yiga ishure kiza nkabona umwana wanje ngene nazo bameze ateye imbere ariko hari ikintu kikibura urugo nuruzi si byiza ko dusimbiramo tutarinze kumviriza uko rureha ndabishaka nabankeneye ni benshi ariko tugomba kugenda bukebuke
mutima amenya gute ko umukobwa mukunda vyukuri atari kwa cyanwa na marara ya masix
umukobwa nkunda vyukuri iyo ngabira imana ntayo yampaye kandi zigira katawayifise gusa iyo umuntu agushaka wewe arinda amanza gutohoza icyo ukunda akaza muri irya shusho nyine mugabo urukundo ruracariho ku isi abavuga yuko rutakiriho n'abatarufise ego
cyangwa abarubuze
n'abarubuze abarubuze nabo batumbereye hatariho ego
ufise isiguro nini z'urukundo
jewe urukundo nako ufise n'uruvuga kubera ko ndi umwana muto ku inosi hari abandusha imyaka gusa ndashobora kuvuga ukuntu nakozwe ko n'umuntu runaka cyangwa uwundi runaka gusa byose ni byiza
umupostinga gake umukunzi wawe umupostinga gake
jewe mukunzi wanje nibaza ko ufise abakunzi benshi kuno mubumbe nawe uri umukunzi ndagupostinga gake ego
cyangwa utinya babaya ga mutima
oya sininya babaya mu bisanzwe babiloni abantu babi bari kugira ngo dukore imana duhagarike ku munara abadashobora kudushikana ariko kandi biraryoshye kubona nabantu bakwanga batifuza iterambere nibo batuma wiyumvira ati hamwe sikse yohera chamfa nakayonwenga inabidi nitumike hadi mwisho
hadi mwisho bantu bimana twebwe twaswe guhera kera mutima zurababwira twebwe twaswe guhera kera wowe wiyumvire mutima kwishure baratwandika mu bavuze kandi twasivye
twasivye
wowe wiyumvira ibyo bintu
cyo ikintu gitangaje cyane neza cyane
hari kwanga urusumbuko
umuntu ashobora gufata decision yo kukwanga agaca fata atahuza abandi batabizi kugira ngo nabo bakwanga kandi cyo mwafuye wewe atari cyo mufana abo bantu akaza kubatahuza ico batatse
bavyita urwango rw'urubwirano ngo umuntu ngo uramwanga atacyo mufa
ego
ivyo no si vyabaye
ni vyabaye
urabizi
neza cyane
subizi none
ndabizi cyane
nuko rero vyamaze gukomera mutima uri kuraza kwindi impo bidasanzwe rira mutima kubwira ati ndiko nakora cyane nkeneye gukora ku nguvu zidasanzwe twengana mutima edition ya kabiri kubera iki edition ya kabiri mu mwaka umwe
edition ya kabiri ibaye mu mwaka umwe kubera ko twarose abantu benshi bagoma bayisaba bayireklama turakeneye kubona twengana mutima show turakeneye kwibona ubugira kandi rero canicara na staff yanjye turayitegura kubera ko umwanya afise n'uyu nyene ejo ntaho nzi kubera ibihe birakuranwa rero mu mwanya nkibishoboye guhumunezera abantu ngerageza guhuma nkariya kugira ngo bawuronke kandi nibaza yuko iyi nshuro izo biryoshe kurusha hambere ego
iraje uzoba uri kumwe n'abandi
tuzaba turi kumwe na Satbi tuzaba turi kumwe na Kiriku tuzaba turi kumwe na Estanish tuzaba turi kumwe na Masterland tuzaba turi kumwe na Mukombozi tukazaba turi kumwe na Kigingi
abona kwanza tukingaho nyene abona baririmbye bidasanzwe kweri muri twengana mutima gushiramo baririmbye
igituma ndabashiramo tubanye neza kandi nabo ni visibility idasanzwe kandi barakunda mutima ego
biri kubiza kwindi impome idasanzwe abona baririmbye abakomedian nabo
tuzaba turi kumwe na Kigingi Gasore Haule
mama we
Il de Force mutima re comedy hame na timu mutima akabiga nako tuzaza kumwe na Ingo Live Band
ku muziki w'ikibiriraho
tuzaza turi kumwe na za beje ko zishobora gutanga ibintu byose ikaba live
ikibiriraho
muri turutu
mama we
hazoba hari micopo y'ubwoko bwose ibinyobwa ibikanye n'ibishushe toute l'ambiance jusqu'à l'aube parking irakwiye ikinyobwa kizoba kizimbutse
n'imibu izobirisekirize
umvirida n'imibu izobirisekirize
ego
bizameze neza cyane
bazo ishira kwaba ati mwebwe umutekano w'imibu mupoje ari nimwegera abantu
muratujya dutashe
ego
ariko rindira
uratsko ba gusekiriza imibu ko ari sawa kuko urumva igiraje mu bantu bacha bayica
ego
bacha bayishira kwayo rero
neza cyane
kwindi impo midasaza
ego
kwinjira naho
kwinjira namara 1010 ticket sample VIP 2000 hariho ni meza y'ibihumbi cyane henekene zine hakaba hariho na ticket sponsor desa second bire kuri henekene 10
sawa mutima nike kintu cyagikeneye tuzuvanga tuzavuze
ikintu cyambere na mbere no vanga ntavuze ni manuro kugwaruka hari amateme menshi arawe mwino minsi ni yare yare nta myaka ijana nsomara riwariwa ariko nagoma ndababwiza ukuri indwara za corona ziraza zikagenda zigahera ariko hari indwara imwe ni sida meshere zami tugize iminsi myinshi tutagi inyama ariko igitigiri cy'abagwara gute ni cyagabanutse iyo basida yandurigwa mu nyama tuyandura biciye mu nyama twese kuziheba byari vyoroshe ariko ahantu iva baratubwiye yuko abakobwa bose muzohura uzufate ko bagwaye ariko n'uyu munsi duteramira muri Afrika y'Epfo ngoma ndababwira iki kintu uterami uca ngaha wibirira ngaha ukiburukira ku mpanda murakoze cyane
mutima ni na mutima ukoresha filozofi nyinshi mu gutanga ubutumwa
ego
ndagushimire cyane
murakoze cyane gose
reka ndabashimire mwebwe mwese mwabivyo muri mwo mukabara natwe bibwigwa benshi bikumva bene vyo abajene tuvyumve kuri micro juste gale kedrum from our cycle black man digital black bando kamera mwita Ivan mukamabandi ndiribiza vyose vyo kumvuka no kumubiriko vyose birabaza bye bye ciao hasta la vista ulawishilo moshilo hoshilanon